Yes, remember. Thank you. na ndị enyi anyị n'ebe dị iche iche na-anabata mmadụ niile ndị bịara isoro na mmemme ajamisa dị nsọ akwamozu ruru n'ụwa. Ajamisa dị nsọ ka anyị ga-ekele Chineke were na-ayọ mmasị gbarapụ ya n'isi ndị ụkọchukwu anyị na-agba akụkọ dị n'ebe a. Godwin Enemuoh, Emmanuel Anulunko. Anyị si na ajamisa na mmemme ndị ọzọ niile anyị na-eme nwee olileanya na nchekwube na Chineke ga-emere ha ebere kpọbata ha na alaeze eluigwe site na Jesu Kristi Onyenwe anyị. Ajamisa bụkwara anyị oge amara onye ọbụla n'ime anyị nwere ike ibite uru ka anyị ka dị ndụ. Ngwanụ ka anyị were obere ohere anyị kpara ihe ndị dị iche iche ọkachasị ihe nke mmụọ ndị ga-enyere anyị aka iru eluigwe n'ụbọchị ikpeazụ. Ngwanụ ka anyị rịọ Chineke ihe ndị a na ajamisa. Anyị bụ ndị njọ n'ụzọ dị iche iche ka anyị si bụrụ mmejọ Chineke mmejọ ndị mmadụ ibe anyị. Mana Chineke anaghị enye ebere na-enye mmasị mmadụ. Ka anyị were n'obi lere ga were ebere maka onye nwụrụ anwụ were nyọ Chineke mgbaghara.
Order of Christian Followers, 8157. Office of the Papal Vatican and the World, page 12.
Oh,
Otu ụbọchị na begi ka mma karịa unu n'ebe ọzọ.
Okay. Hey, Subjective happiness. It was not even talk of objective happiness.
I'm going to go to the next one. Oh, no. Oh!
Precious, sometimes small, easy, and in the night, it's the show.
Resurrection. Nico Association, Catholic Diocese of Ekwulobia.
So, what I'm going to do
parish will bear the men of our son.
Thank you. Ekwulobia.